Mkweni mwe balume bandi, mwila nwecho walwa. Mkweni mwe balume bandi, mwila nwecho walwa. Ulupi alutu mkola, ala taluri gile. Ukunwe no walwa, edo no kulia panganda. Ulupi alutu mkola, ala taluri gile. Ukunwe no walwa, edo no kulia panganda. Ushekwena mwe balume bandi, tamule moni soni. Ushekwena mwe balume bandi, tamule ukwensoni. Abana pintu wasapwile, no kuya tabaleria wino. Kwale kwale kikamba, kwati taba kwata wishi. Abana pintu wasapwile, no kuya tabaleria wino. Kwale kwale kikamba, kwati taba kwata wishi. Mkweni mwe balume bandi, mwila nwecho walwa. Ulupi alutu mkola, ala taluri gile. Ukunwe no walwa, elio no kulia panganda. Ulupi alutu mkola, ala taluri gile. Ukunwe no walwa, elio no kulia panganda. Ushekwena mwe balume bandi, tamule mone soni. Ushekwena mwe balume bandi, tamule ufe soni. Abana pintu wasafwile, no kulia tabale ya wino. Bale kwale pikamba, kwati taba kwata wishi. Abana pintu wasafwile, no kulia tabale ya wino. Bale kwale pikamba, kwati taba kwata wishi.
Thank you.
Mayo, Uganda, Kule, Bongo, Kanapa.